tugendere mu mucho.
Yeah. mbaze Imana yacu iratabara Senga bene data
Senga
Senga emwe
Senga nikwiza
Wabuta
Wabuta Wabuta
Kazi kaza
Senga,
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 nikwiza,
wabuza,
kuzuka kwa Yesu
nakuburira munu wabaru musa we uinduru muwiri wawe imana nakuburira nawe wa musa magi iwi ya nesara wa harira Imana, izo kuweza imana.
Tungabire nziza cane n'urukundo Tungabire nziza cane n'urukundo
Urukundo nirugirisha rinamba
Urukundo
nirugirisha rinamba
Tungabire nziza cane n'urukundo Tungabire nziza cane n'urukundo
Imana, 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 Imana
Imana himbazwa mana we ugira neza ibihe byose Twebwe korare byukusenga yo kubwiriza eze buruhinga Bwabayeho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri Ubwiriza bwacu bukaba bukukira misiyoni yacu nziza ya kabezi Turashima Imana ku byiza byinshi gendi dukorera Imana yaravuze ko izoteza imbere ruhinga Abatanguranye n'ububwiriza namwe muravyibuka cyane Eheraba namwe ruhinga n'ishengero ryaramuye abavuga butumwa benshi cyane Diramura n'abapastori benshi Ruhinga n'ububwiriza ishengero abaririmbyi n'abakozi b'Imana bafatanye mu nda Iruhande y'ibyo hari amashuri ya Seminari None rero natwe korare byukusenga turashimiye Imana Kuri iyi ntambwe tugeze ko yo gukwiragiza ubutumwa buciye mu ndirimbo Turashimiye kandi n'umuntu wese yagize icyo akora ku bw'iki gikorwa cy'izi ndirimbo Yesu abahezagirane natwe Amen.
Shema.